Come on. Amka. Bwana. Kuja kwa bolo wewe kwa bolo.
Thank you.